smart.
Nilisikia mkisema ati education is the wanasemanga ndio ni. Education is the key.
Yeah.
Nikang'ana na masomo. Sasa hivi nimefungua nyumba.